le patron, les salles violent le manour, pas qu'elle a marre le man.
It's my father. Hey, he's a photocopy machine and my photocopy. Mpepe akimonyaki go tabentsa ga fada
o sa monyaki lo ena runyaki mo tabentsa ga wa shala mo
wa shala ke ya mo
o ya ga
bo ke nya gore ke tere bole fada ne sa mo bobothe ha lo bula la ma sa manyalo mo la di price mo la ke me ya ra ba tadi charming sister ba mo cha ba di charming
o ka cha ba mo ni nyana wa mo sa ntshe le pula molomo eh o mo cha ba wa
pula molomo
ra ro fitla ka pele ba tla bolela fela le wena wena o sa ntshitshelete ya pula molomo
pula molomo a tshwenye fada ha ba sa ya go bolela ke ya ba bula na bolela
bona mo wena sense we don't have time for sports we don't play here wa ngora ka re we are very serious like donkeys
wa ngwana wena o ne mitlae wena
o ne mitlae wa no man
ngombuje mo o beile bokae ya ro o ntshe mahe eh
oh go na ire ri tlala go ba 50 rand a mola mara e tla tlhakana
wa tsa re keng o na nna kwa o raloka 50 rand
50 rand a itoliang 50 rand a itoliang
a ke sanya go nyala mo mo ba ntlhoile batho ba mo they hate trash me and heritage me
o paletse ke Thembi e bile wa bona gore o itse ka molao wa go
Thembi she's my ex she's my ex exhibit exclamation mark it's all about ex man ex man
Yeah man.
Ni jani. Madoz.
Bad.